Molo wamkelekile ke kwesifundo se-domain ye-function. Okokuqala, i-domain yintoni? I-domain siqhele ukuyidibanisa ne-range, kodwa i-domain kwayona ngalamaxabiso esinakuwangenisa kwi-function ukwenza uba sifumane into evelayo echanekayo. Ke umzekelo masiyibeke kakuhle le nto qala. Masiqaleni ke ngokuchaza le function yethu sino f ka x apha olingene no x unyuse ngesibini. Sizothi u f ka x ulingene no x onyuse ngesibini. Masizibuze ke ngokuba singangenisa amaphi amaxabiso ka x siwangenise kule function ukwenza uba sifumane into evelayo elungileyo echanekayo. Ke siyabonakala into yoba singafaka noba leliphi nanelonyani i-real number. Ke loo nto sizoyichaza kwi-domain. I-domain sisikhana samaxabiso ka-x ukwenza uba u-x abe linxalenye yalamanani okunyani, i-real numbers. Lo r lo esimbhale apha egqibeleni esimbhale ngolu hlobo umele i-real numbers, amanani okunyani. Ke ngoku i-real numbers amanani onyani apha ngawo onke amanani ngaphandle kula manani abizwa ngesilungu nge-complex numbers. Asikangeni kule ndawo ye-complex numbers, asikaqali kuzo, kodwa i-complex numbers asikafuneki kule ndawo. I-real numbers ngala manani esiqhele ukusebenza ngawo. Ke u-x kumele abe yinxalenye sesikhana sala manani siwabiza nge-real numbers okanye amanani onyani. Masithi ke wethu sizameni enye apha elandelayo. Masilungise nepen, okay. Masithi ke besino f ka x olingene no 1 ongaphezu ku x onyuswe ngesibini. Ke le nto iyafana na nale nto besiyenze apha ngentla. Singafaka noba leliphi nanelonyani kule ndawo ka-x. Masizameni u-f ka-0 ke ukuqiniseka ngale nto, ukuyivavanya loo nto. Xa sizongenisa u-0 kule ndawo ka-x kuzokwenzeka ntoni? U-f ka-0 uzovelisa bani? Ngu-1 ongaphezu ku-0 kuba u-0 unyuswe ngesibini ngu-0. U-1 ongaphezu ku-0 ngubani? Heyi, nam andazi. Xa unowazi zundifowunele undixelele kuba u-1 ongaphezu ku-0 okwangoku u-undefined, akachaneki, akekho umntu okwaziyo ukuyisombulula loo nto. Ke siyibiza ngale ndlela sithi undefined, ayichaneki loo nto leyo. Ke u-1 over 0 ke asimazi u-undefined. Ke loo nto ithetha uba u-f ka-0 naye u-undefined njengoba sitsho ngesilungu. Loo nto ithetha uba u-0 ayinoba yinxalenye yala manani esinakuwangenisa kule ndawo ka-x kule function ethile le. I-domain ke yale function sizoyichaza ngolu hlobo. Sizothi i-domain yale function ngala maxabiso aka-x xa u-x elinani lonyani okanye i-real number lwa r esimbekileyo umele i-real numbers ngaphandle kule meko xa u-x elingene no-0. Ke andithi ngentla apha i-domain ngentla sichaze ngale ndlela uthi u-x angaba noba leliphi nanelonyani. Ezantsi apha sithe kwi-domain u-x angaba noba leliphi nanelonyani ngaphandle ku-0. Masenze nenye apha. Mhlawumbi masithi sino f ka-x olingene no. Wew, sinengxaki nepen apha. Sino f ka-x olingene ne-square root sika-x thabatha u-3. Andithi ke apha ngentla sithe xa singenisa u-0 ayizuchaneka le nto evelayo. Apha ngoku masizibuze ke ukuba singasithatha na i-square root sento e-negative. De siqaleni ukufunda ngamanani a-complex ne-imaginary numbers zonke izinto zesilungu. Hayi, asinosombulula i-square root esi-negative. Ke o x ox bonke balungile ngaphandle ko x aba bazoyenza ba lento engaphakathi kwi square root sibe negative ke u x thabatha u 3 kwi domain yethu kumele abe mkhulu ngakunokanye alingane no 0 ke ngokulandela umthetho we inequality xa sizisa u 3 kwela cala ngasekunene sizofumana u x omkhulu ngakunokanye olingene no 3 ke i-domain sizoyichaza ngolu hlobo sizawuthi u-x uyinxalenye yalamanani awonyani i-real numbers ukwenza uba u-x okanye apha khona u-x emkhulu ngakuno okanye elingene no-3 masithi ke senzeni enye ebunzimarha kancinci uba besizothi u-f ka-x u-f ka-x ulingene ne-square root sisebenza ne-square root futhi square root se-absolute value okanye ixabiso elipheleleyo sika-x thabatha u-negative 3 njengoba besenzile apha ngentla siyayazi into yoba le nto engaphakathi kwi-square root kumele ibe nkulu ngakuno-0 ingabi into e-negative kuba loo nto sizobakwazi ukuyisombulula ke i-domain sizochaza ngokuthi ixabiso elipheleleyo lika-x thabatha u-3 kumele ibe nkulu ngakunokanye ilingane no-0 ke xa sizozisa u-3 kwela cala langasekunene sizofumana ixabiso elipheleleyo lika-x ekumele libe lingaphezu kokanye lingene no-3 ke ngoku njengokuba sisebenza ngexabiso elipheleleyo kumele siqonde intoyoba u-x angaba emncinci ngakuno okanye elingene no-negative 3 okanye angaba emkhulu ngakuno okanye elingene no-3 u-x akanoba engu-negative 2 kuba loo nto izawusinika into ixabiso pheleleyo lika-negative 2 andithi zezoshiya no-negative 1 ngaphakathi kwi-square root okanye u-x kunyanzelekile uba abe mkhulu ngakuno-3 kuba xa u-x simfake ngaphakathi kule migca imengqo ye-absolute value sizobona uba sisezoshiyeka nento engaphantsi ku-0 phaa kwi-square root umthetho we-absolute value wexabiso eliphelele lubaluleke kakhulu apha ke ilantuza i-domain yethu sichaza ngolu hlobo u-x angaba noba leliphi nanelo nyani qha kunyanzelekile uba u-x lo abe mncinci akunokanye alingane no-negative 3 okanye u-x abe mkhulu ngakunokanye alingane no-3 ke sichaza kanjalo ke i-domain masizibuze ke ngokuba uba besingenaye lo i-square root se-absolute value sika-x thabatha u-3 besino-1 over u-1 ngaphezu kwaloo nto leyo sino-1 ongaphezu kwi-square root sexabiso elipheleleyo sika-x thabatha u-3 itshintsha njani ke ngoku le nto imeko le nto le izoyitshintsha le ndlela esizoyichaza ngayo i-domain la maxabiso esinakuwangenisa kuba okokuqala siyayazi into yoba le nto engaphakathi kwi-square root kumele ibe yinto engaphezu ku-0 okanye ilingene no-0 ukwenza uba loo nto ingabi negative kuba asikwazi uyisombulula loo nto kodwa ngaphezu kwaloo nto le njengoba besibonile apha ngentla into engaphezu ku-0 ayichaneki ke siyayazi uba le nto le engaphakathi kwi-square root ibe ingasingu-0 ke ixabiso eliphelela lika-x thabatha u-3 kumele ke ibe inkulu ngakuno-0 qha ingalingani no-0 asifuni loo nto kuba ayizuchaneka loo nto leyo izosinika into e-undefined ke ixabiso eliphelela lika-x libe likhulu ngakuno-0 ke sizosusa lo mgca lo siwubekileyo ngaphantsi kwale arrow ebonisa uba u-x makalingane no-negative 3 no-3 aba asifuni loo nto leyo sifuna u-x angalingani nabo ukwenza uba singafumani u-0 apha ezantsi ukuba ukwenza uba isombululeke ichaneke le nto ezovela enye njengoba sesiphelelwe isispace apha ngoku sesiphelelwe indawo masibeke enye ngoku sizamene masithi heyi iyasokolisa le pen. Masithi u-f ka-x ulingene u-f ka-x ulingene no-2 xa u-x elinani elingekho mqakathi, i-even number, futhi u-f ka-x ulingene no-1 ongaphezu ku-x thabatha u-2 ophindaphindwe no-x thabatha u-1 xa u-x elinani elimnqakathi, odd number. Ngoku masijongeni i-domain. Ngoba no-x abalungileyo sinobangenisa apha, andithi ke xa u-x elinani elingekho mnqakathi sizosebenzisa lo mthetho, le nto echazwe ekuqaleni apha. Umzekelo mhlawumbi uba besino-f ka-4 xa sizongenisa u-4 kule ndawo ka-x sizofumana u-2. Nakanjani sizofumana u-2 xa u-x elinani elingekho mnqakathi? Kule yesibini ke sizowenza njani? Masiqale sizibuze uba le nto le ayizusebenza xa kutheni. Andithi okokuqala siyazi uba ayizusebenza xa sino-0 apha ezantsi ngaphantsi ku-1. Loo nto izoba njalo xa u-x elingene no-2 naxa u-x elingene no-1. Kodwa ke le nto isebenza sisebenzisa yona le nto ebhalwe ezantsi le ngcazelo yesibini, xa u-x elinani elimnqakathi ke akazusebenza u-2 apha. Ke i-domain sizosebenza no-x olingene no-1 qha kule yesibini. Ke i-domain sichaza ngolu hlobo, u-x ngawo onke amanani onyani ngaphandle kule meko xa u-x elingene no-1.